Baby.
My love.
Ke a leboga tle motho wa ka gore o bo ntshwaretse ka go sa go bolele ka o se bampile.
No, ga gona stress, my love. Mare ke kopa gore o ntshepise gore please tle motho wa ka. Ga go kitla go iragala sa go tshwana le se gape.
Ke a go tshepisa, baby.
Okay.
Ne?
All right.
Ke a re koloi ya go e tsamaya monate gore, my love. O tlwa dikeye tsa teng di change ka go tse keng di soft, man.
Yo kana wena o stoutu gore. Bonana ke kopa gore ga o fetsa go mfolosa ko mmerekonne o ba kope gore ba e tlhatswe ga ba fetsa e be ba petšha lebile
o itse ebile bebe ne ke re ke ya go e tlhatswa ka bonna pele ke go isa mmerekong
motshegao
ke go bolelela
wena
nna re motho ore ke yo supe ko setopong
warama
supi o supi
man ke ene Mary o le mose
Mary
ya baby Mary mofokeng ke ene tsala e le ya ka ene ke go bolella ka yone
ke le baby shopi ke ene Mary wa tse ke itse ke tlo go ntshetsa tshedi yo yo hello o shopi
wena bush o bontso driver di dikoloi tsa di girlfriend te hata hata hey how did tsabe wa tsepa hey ke ntse tsana o
wa mo itse bi
dumela o smeri he ba tung na re ga o sa insure di week tsa go le jiwele re gape yano
ha o wa ke fetotse mo bokolo
ao fela ya lo smeri
wa tsama yano ba di bo wa di bona ndio tsa batho baby wa bona re batho ba ntse yang
shem tatana nna ke maketse wisi motho aka batong
gore motho kio o fetola leina la gagwe gore a kgone gore tsena mo magareng
e le gore o se o batlang se sekana mare
ke mme wa ex yaka mama ga mapiti
e batong ba modimo yaanong ga e le gore o kgaogane wena le mmapiti o batlang yaanong
batho bao ke batho ba ba kgopo baby ga ba batle ke nna kore ga ba batle ke nna le boitumelo mo botshelong wa ntla bogane
bathong ba modimo o smery mare ko gore ke ne ke mo rata thata yana
gape o smery
acting ya gagwe ee a ka e kry-ela awardshem
ish big man ish ga ke itse man ish
dikolos o itse ke go shebile o nnetse go ya kwa le kwa o ntse o ntheba ka bokelene o nkutlweditseng ra
boshi man
eko bosha mane o rile
ga a tshwanelwa ena big man
ela a wa nthoga mekoi a wa re bosha mane ga sengwana
anyaga ga ke reya yalo ga ke reya yalo
wa reng
ke raya gore ga ana plaka gago le botlhale jwa gago
antso sa itse man
eshe na itele e dutse mo go kudimo ga gold mine big man mara ene ga a bone tsa gagwe ke go tlhatswa dijana le go tlisetsa girlfriend kofi mo dikobong
wai nna ke itlhobogile ma yanono o batla dire
o ne a tlamehile a bule syndicate ya go insura dilo dilo tse o di utswiwe e be go claimiwa
ga o rata o na le go leka go nnagana tameo
no ke a itse gore ke go rata kakanyo e bikae
ke mang a reng ke a e rata
no man ke bona de o ishapela menwana ka teng
mekoi o seka le ga e ka nna ka letsatsi la motlholo o seka wa leka go tsenya mokapelo wa gago mo dimmešeneng tsa gago wa nkutlwa re ka re
mara mokapelo wa teng a ka se itse gore bosomo mmešeneng a ke re bikae bushi ena ka nna ntsa e mo ipotsisa dipotso gore a kry-e dikarabo gore go ya go claimiwa yang bonolo
wa leka go nagana bladitikoloshe mme fela o skwatsa se ba reng ke advantage ka mokapelo wa gago a itse kgotsa sa itse am I right
yaanong bika ra go bereka yang ka gore nna ga ke mo maratong le ntsetsana
o ntse o leka go nagana damn you
ke ya koloi ya gago ma baby Make sure, boys.
You come back, Jamona, to keep your Kuma Hadi. I'm a talker with you and with you when the summon at the hore.
When I'm the summon at one, I salute Fitane. Can I let my follow, man?
When I can order my car, I can't. I can't
be like a hacket or Bishop Matapiat. E ke khone go nakira di Brisbane le ene ke bankanye di poultry city le letheka wa ba
ye wena letheka gape
letheka
na ke bona letheka le wena le strong fela weits
ora le strong we pas motho a tswe nyana mana tswe mo meweng ye maswe ya bo supi ka tswa ke ma Mary
weits le nna ke santse ke maketse mara gore motho a salasa le dikgang tsa ngwana ga go morago gore a ba a change lena
batho bao ba bosula ba rata tšhelete baloi
o itse ga ke tla go gopole gore ke ne ke molaleditse ka kopano yaka ya ntlha le seske
o nolaleditse noga eo
a ke re nna ne ke sa moitse motho wa ka
baby kore o batlile gore lomisa ka mokwepa bena kantsi mo ntlong ya ga maweek
wa tseba o ka re motho ba moloile mo ka eng yana ke wena ke bona fela koloi ya ntsetsana yema motho kwa ka pete
he a ke motho ke tshomi ya gago
ba ke na na biao khante ke wa reng ke bushiwo
he mari nare
sa se wena
bushi se tsa driver koloi ya ga mari insurance he
ke nna o ke re ke phaphela bushi he ke re tla tsetsa no dutse mo passenger seat.
Eh man. Seriously,
kama wena.
Ana re bare bushi ke driver ga mad insurance.
Ye ka o botsa pete. Ya fetsa mo ke are. Hello, Osmir. Ka voice ya ha ya ungena.
Eh eh. Ya no ali ka yo bare bushi.
Ali ka mo ka se dutse mo driver seat.
Eh man. And then
wa tsaba ne ke tlhabilwe ke khala bya ngwana mapite ke ke te collector ke te tsamela na shopi
ai man seriously
man mapite ntsetsa na o berekisa ditlhare ka o botsa man
wena gape wena
ha ke raetsa ranyakisisa pila man ra kopantsa pila dilo tsa rona re tlo e crea taramanyano ka o botsa
so are the research strategy saka
wewe strategy sa eng mapite nna mahao ke paletswe Loko pitse di sule jang aksa ile nna.
Ba dira gatsi ba trama rona era te ga mo motsweding FM. Seboloke ke ba balatelana. Thabo Jacobs karolo ya tsamekang ke ma week. Ipile molefe go tsamka karolo ya shupi. Mapuleng mangwe gape ene ke siski. Ke itumetse ba itse ke mapiti. Mike Nkate ke bush. Bakante bele ene ke mekhoe. Sekhofatso tselwane eno tsemeka karolo ya ntsetsana bakwedi ba drama rona bone ke ba balatelana Martin Kobuekai Phemelo Phi fa motlagisi mogolo wa drama ya rona e le Frida Tlhapane